nyene kugira ho nyene ari nige bisaba yuko utaramye unapana michoreyo juba kupitishe sinema yako
icyo ni choreyo ni michoro
wewe wakazima wacyumvise sa icyo ni
comedy uyandiyo
pri Kasor.
Cho mama.
Mwisha.
Na ugiye kuraba ijya anye. Ni wavugize ni byondo.
Arasaye.
Filme yitwa byondo mwe maze kumva filme yitwa byondo.
Ama mwisha makuru bonyene batara ba filme zo mu Burundi. Kandi ari bo bakoresha rezio socio. None.
Sawa.
None si rezio socio. Urukurumba rero
kandi na mvuga ikindi kintu. Na mvuga ikindi kintu. Ni ukoresha umukozi. Iwawe. Akakumenera parabrise y'ikiyo. Cumuduga ngo parabrise y'ikiyo, parabrise muduga.
Bose baba nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Banjara kama unyu. Mujya mu pete yaratangiye kugira hiti. Uhama ngo filme zotera imbere gute?
Ubu aho ni ubwenge bwa bugarukira mu. Naho biguhora. Ubwenge bwawe bugarukira.
Oya.
Yahinge kwanza turiko turayaga.
Ati aho nanjara uko njara. Ati tuvugisha ukuru uko njara uko njara. Niko nanjara
vraiment. Niko nanjara.
Sasa kama uko nanjara uranda tumikisha abantu tutabaemba nini?
Sasa nikikupatia wewe.
Lakini kana ba boss ni mwe mko mna mwake singa wewe ni warukiye kuduteza imbere. Mugaho kuradusubiza inyuma. Nkaba wewe tu bari wa petit. Unaba composer nyimbo ya kututukana. Ngo ndio batavuma. Me abavumi. Batavuma wapi ku majina rangu?
Subiri.
Abavumi ama ngo filme tuzotera imbere.
Sawa yingi.
Baripe kwanza fangabo. So aba comedy. Ndiko ndituza aba comedy. Wewe na sasa pigana tuliwambia.
Sawa.
Yagiye sawa.
Karero tubabwire duti murabona yuko ibintu vya ibintu vya mateka ubu nsigaye nkoresha microphone zirenze zitatu zose hama ndi kumwe na Magic TV Magic Channel nabwo ari TV ni channel sivyo
Channel TV
Magic Channel TV musanzwe muyizi kubakunzi bayo reka ni bari hari abari abakunzi bayo ijisho ryabo nyiriri reka mvuge kandi kubakunzi ba
Rukundo
Rukundo TV News ntabwo ari Rukundo TV Burundi rekana
gusa
ama abakunzi ba Waka Light TV namwe nizere yuko ariho muba mwibereye murabona yuko inyuma yuko baturi kumwe na wewe
Ange Minush Magic TV
ni kumwe kandi na neka ntangura kwanza
Vela Rukundo News TV Burundi
ntangura ku bagenzi banje Iya bagenzi wanje.
Aba nabo batokwipresenta ni sanze.
Uyu wewe uri pasiporo mwawe kora wese.
No, none uvuze ngo watangure ku bagenzi bawe, twe turabansi bawe.
Ibaze.
Ni bisanze nawe utokwipresenta.
Oya, oya hinge. Wewe nturi umwasi wanje mwene data sibyo. Yego. Nturi umwasi wanje. Ariko kame murabona nkaza gakobwa keza.
Vuga ko ndo mugenzi wawe.
Oya, ubwo manda Jesse nikora.
Sami nakutiriyemo. Wabanye ko ya presence abakobwa gose.
Na ivyo nivyo byambaba ati nivyo
ne femme d'abord.
Le femme Niko era pompom pari kini. Ko era pompom.
Afata
binimero. Muga kurundi ruhande turi kumwe na Emma
Blue. Emma Blue.
Umu director wa mafilme atorushe nga niko navuga muna kamera nyinshi imbere. Niba ndabije ni manda bi. Umwe wose arabiyiwe. Rero ni kumwe na Emma Blue umu director. Emma Blue sindi cyo ubwira abantu bari ko baradukurikira.
Ya, nkuko mubibona twakoranye turi abantu batandukanye. Hariko hariho Magic Magic Chan TV akabaho uri muri Rukundo TV mkwa muzi mu comedy akomeye nga mu Burundi tukaba turi kumwe na Waka Light TV ari Akes Don tukaba turi kumwe na Arvera ari muri Rukundo TV News hamwe na Joe Emabru ya mu director wa mugabo ari haja Sami ya
Sami i TV wanze kwa gute
Yahi.
Oh yareka gusoma iko gute.
Wakarati TV.
Eh?
Wakarati TV.
Eh?
Wakarati TV.
Wakarati TV. Leo turi kumwe n'abakinyi b'amafilme, none na Sami muramuzi kwa kina comedy, tukaba turi kumwe n'umu director wazo, ariko kandi mukaba muri kumwe n'umuntu jewe nanje murazi yuko sometime nabijamo kubera ko murazi yuko ari amafilme atandukanye maze gutegura. Rero tukagomba kwanza avake tuje mu bindi bintu byinshi, avake ndeka abandi bagenzi wanje bavuge kuko je na mankunda kuvuga mu nyuma. Ndagomba kwanza mbazi
buretse ukunda kuvuga mu nyuma buri kugirira
namba ndiko kwanza ndumviriza mane kunumviriza
uburi kunumviza ndiko ravuga kuko
jewe je ndashoye kubaza ugasanga barasha vuze n'ikiganiro kigice gipfa eh ni yo mpamvu mbango makwanza mwebwe ivyanyo banza bive mu nzira
ndabizi kibaza ngira mbaze minenge kuri no mwaka mwoguha agashimubwira ugahe umukinyi wa filme ugahandi
filme nga mu Burundi ntavyonze from ndese kubesha ko nta numwenzi
mugabo bintu vya comedy nka comedy ego mugabo filme wapi
comedy uyandiyo
pri Kasur.
Jo mama.
Mwita.
No. Je na sami ndamwemera. Na sami ndamwemera. Sami ne je sinavuze ko nakwemera.
Eh wabivuze. Imani shimwe.
Ko ndabivuze turi ku. Urumva?
Imani shimwe minushi nta na demira afise utanga kugashimwe.
Umviriza. Umviriza. Umviriza.
Apa imani shimwe.
Ah, okay byarivyo.
Byarivyo.
Sami ndamwemera kandi cyane. Wavuze uyu mwaka? Wavuze uyu mwaka. Urazi igituma ndabivuze? Kujya kuntu wavuye aho wari uri, hagacya ugacuza gutangura bushasha. Hari ikintu gatoya Jean wagize shit ariko urasubira uraduka. Ni kuvuga iki? Uhuye si Gasore Notoro. Yavuze uriya mwaka. Donc kijya gihe nawe wagira ugahindura. Ariko kiriya gihe ukiri stable yari wewe.
Ariko nanje ndafite akabazo.
Eh none eh ahani je naje kubazwa. Okay, igituma naravye ukuntu yakora ibyo abantu ko bagira uko kijya gihe uko ari karakora. Uko abantu bafata ivyo ari karakora na cancane na hit n'ukurukuntu abantu urabibona nawe ari umuntu abagize Gasore twese turabizi ikintu yakoze cyane umwaka uheze n'ububare wumva ariwe batumira ruguru ahantu hose twaje ari Gasore yarakoze cyane uyu yarari muri bijya bibazo byo kuba taraba stable cyane mu vyo yararimo ya nivyo
ikintu je kimbaje murakiza
yego
kumva umuntu umuntu akora kuri television online avuze akavuga neza yuko mu Burundi ata filme ni mwihari
sinavuze ko atani mwihari navuze
filme n'umwazi imagine iyumvire uradikira navyondo iyumvire ikintu kimwe kimbabaje kubona umuntu yitwa yuko ariko arateza imbere ateza imbere iki
ayeyeyeyeye
kuvuga ko muri mu Burundi muzima ata filme ihari vraiment birambabaje je tutafika wapi minushi wa nyene kumbe nta navyuze aduha mugabo ngo ngo filme zo mu Burundi onyene je merekwa gusora
igwa kuri comedy man
na filme je ndakina meruza gusora filme bita
reka cemvuga kuri ico kintu
hari nabandi bakinjwa ama filme hari bo bajya batipe ba nani the brothers hari bo batipe ba nani ba bayo kukeyi hari abandi batipe bita bana ni bakina nani ni nyinshi cyane filme mu Burundi
linda ko please gabanya kuguma muvuga mbaza jewe ariko reka nce nisigura kuri cyo kintu cy'ama filme none guys iyi debani kuri jewe
ya filme ya kesi yakina yita ngo ni imana bakunze mugani ivyo none uzakina nk'i filme nka kesi akina filme ngo yita Yesu ni bari uhe izo uyazo iraba guti
arafise sahiri ari no ari kandi akora neza
ndi akesi kandi akesi ndakwihamye akesi yarankubise copy filme yuwanje nareka ndabivuge nga nakinye bita filme vyondo na akesi akina filme bita ishamba injigwa
bisa byari bisa
bien gendura be no ma commentaire akesi ndagusavye zurafatika ramuzurani
okay hamangwa ikosa ni minusha tabiraba none mwebwe mukini bisa ndavye umwe mba ndavye bose
hari ukuntu hari ahantu kitariko kiratushe ugageje kuraba no mu bindi bihugu ugaza ko probleme ari uhera ku mugenzi wacu inshuti yacu yarasoje filme filme nziza sana filme kandi ifise histoire nziza cyane tureke twiyoze ibyo byo kuvuga ngo filme zirasa cyane ba izi ni ibintu bisanzwe ko na filme zisa kuko na ugiye kuraba ijya anye ni wavuga izi ni byondo filme yitwa byondo mwe maze kumva filme yitwa byondo
ama ngo sindazira
izo zose hariho n'izindi nyinshi zisa aho nje no kubwira no cyangwa ko ari wowe wangize copy kuko je kera narigeze gukina filme yitwa Danger Forest kera mademin witu ko wone nuko bavyo Danger Forest urumva yuko ni gene nyine ishamba bitinji urumva ko ari la même chose rero nariko ndabaza tugerageje kuraba mu bindi bihugu urabona neza yuko filme mu Burundi hariho ahantu tariko iratushe umugenzi wacu arasohoye filme ayishira no ku isoko Mbega yararonse abayigura twishura kwa mengana.
Oya.
Nti yaronse abayigura.
Eba nta numuyigiza ayigura.
Kuri ku Imana yo pore sana.
Eh. Nako ntakoze.
Trago.
Gira igugu. Nishye no kubibe yinto yacu.
Urana ikorora giki.
Yego. Ariko
ntabaguzi. No ikibazo rero. Sindi ko nubaza Sami. Ikibazo kiri hehe Sami.
Ikintu kibazo cya mbere urakizi abantu batuma filme zitagugwa abambere ni mwebwe abamenyesha makuru ni mwebwe mukuye kuyiha promo mukereka kwa gaciro none umaze kuhara abamenyesha makuru umaze kumbe kwa abamenyesha makuru bonyene batara aba filme zo mu Burundi kandi aribo bakoresha rezio socio none none si rezio socio urukurumba rero ujya muntu wo hasi mbe azobikunda gutama ikindi nacyo abantu je barantangaza bama bakomindura ngo filme nirashika mbe filme dutanguye kuvu itanguye gukundwa ryari ryari
kosa si twebwe rero urumva cyo mu hariyo etape mutarashe
reka turabe 2012 wonzani anga filme yari bwakogwe nga mu gihugu cyacu cyo Burundi nga filme 10 muri 2012 zari zihari
Sami wewe ushobora kuko winjiye muri ibi bintu
atura
uri mushasha
urambesheye
umviriza yo ndego waruzi ko hariho filme ya genocide mu Burundi
ndayizi
yakiniwe ngaha nyina
ndayizi
yakozwe na bapasi kuko je nibuka ico gihe nige bari ko barapanga kuja muri shooting nari kumwe nabo naragafete akana gatonya cyane ico gihe hari madame kama ni 6 kama ni 5 akana gato cyane urumva nuvuge ngo zije muri 2012 zamye kuko naje navuge ko 2008 nakinye film
okay
rero ikintu gihari gihari ni iki ntuna haruruti ngo bije vuba urashobora kubufite mutonyo wawe mugakuru ubwenge akurusha mindset rero ikibazo kiri ubwo nikiri muri bibintu muguma mugira muhindagura
no nabigusubiriyemo akese umviriza je uzobaze
cyane we ndoto
ndakana kugira akese no muri babandi baririmba indirimbo yiwawe kuri televiziyo yiwawe bavuze ati Sami ni wowe watanguye gukina imbere y'abandi bose ngamu gihugu cyo Burundi comedy
yavuze ni
wowe comedy shakubaze
ndirimbo nije nayanditse
kumbe ni wanuse wanuse bakunzi je uyu muntu nako narondera umuntu yanuse nkamubura
umbiye nawe kubwire nije nandinje nagutse yavuze ati muri je ndirimbo Mr Pompompo niwe wamutanguriye gasore yagutsiye ko gute vyandi yavuze ko award yari kuyiha gasore
ndabyumva
yagutsiye ko gute kandi ari we wamutanguriye
ntibabona ni wati wa okay avaya pompompo mu girundi umukomedi yari ahari
abakomedi
yego
abakomedi bari bariho
bakorera oya vuga inde oya ndiko ndavuga kuri televiziyo inde Hamikini nacho kera mu madame 12 15 16 17 nta filme yo mu Burundi washobora kubona iri muri studio
vuga buke buke witonda
ni kuvuga ngo nta filme bivana ko umuntu avuga aho avuza ati kiri umuntu wose avuga akese ukuntu avuga avuga buhoro buhoro mugaba batukanana mugaba Sami wavuga buhoro buhoro mugaba akavuga ameze neza adatukanana mugaba akese avuga buke buke akagwana n'abatumire aha mu mwanya ngakese akagwana ndavuze rero ni kuvuga iki rero ni kuvuga ngo uburundi filme niko
ateri imbere
niko kazi kiwanje niko kazi kiwanje ni ngonga nawe ni woruwa no gufata mikro nuko urumva ni kuvuga ngo ubu ugiye muri studio urabaza filme y'abarundi bakaguha
yego
urukurumba ubugiye kuraba mu telefone z'abantu barayiraba turayishira filme kuri YouTube bakagira mugabo kintu kiriko kiracica ni mwebwe unakutana aho gufata ngo basi bahereze ibiganiro abakinyi b'amafilme uzosanga yagiye ngo gwereze ikiganiro ngo bidondongwe ko napigana ngo bidondongwa ari nango kwemeya ngo bidondongwa ari nafa ijwe koma icyo ni kipindi gani urwo rateze imbere gute ngo bidondongwa ari nakwemeya ngo bidondongwe tumufashe ni maraya binakuhusu sema Sami iko nafanya leo sinema ya bizombi. Unakuyo na shoot. Ewa na mwende kwa Sami pako sinema ya bizombi. Mwende kwa Gasore. Alitoka muyuri iko nafanya vyake. Mwende muone firme. Mugabo za usanga. Ngo vito ndo tunu mkamate kuna kura nani. Ngo nani ngo tunu mkamate kuna kura mrestora. Nini? Sase kwa sa. Mwende kwa tezi mberiki.
Kwa ni bido ndo araba riu mutima. Mwende kwa
uja mga. Yo tuja mutima jo sani. Mugabo kandi nikindi nacho. Ahuratuwa la firme yuwa ukaitwara ngo kuri RTNB cyangwa hehe kuma televiziyo bakakugara kuimagine firme yuwa urayitwaye kugira ngo nyene bayicishe ko kubuntu kugira ngo nyene bayicishe ko basi uvuga ati basi nani message basi nashatse kwandika muri firme ndayishikana ahantu hatandukanye ukacyusanga bagizene ba barakwanki nga urumva nga mu Burundi abantu nabo bari kudufasha yari kuba ari nkamwebwe basi
umutipe urabona ko afite agashavu kenshi
yes mfite ishavu maze imyaka myinshi sana mani ndacagendera kuri taxi vero mani urukurumba rero
nivyo kuko narakubonye na cyari urabizi
basi mugareka ndakubaze abo muziki bararira uko nyene abagira amakomedi abagira iki abantu bose bari ngaha bariko bararira none mwe kubera iki muguma mubona yuko ari mwebwe muri victime cyane
ni gato oya muziki nuzane muri ibi eh tubanda muziki ubu unyitako sawa
eh vya kweli ngo ya ngo barameze neza
akese ariko aravugira he akese ari mu muziki ari mu journaliste ari mu kinyo ama filme numuke numu passepartout uyu ni byose ni byondo uyu ni byondo kabisa uba akese ni byondo uruba hose numu ejo bundi tuzomusanga ati cameraman
kandi ikindi nacho ikindi nacho mwabonye ko mwihuriro baheruka kuronka amahera menshi bacyo barasambuka usanga arabonye ne biriko biranga
kandi
mwihuriro TV
ni reka tuvugane ukuri tuvugisha ukuri ukuri ku Imana tutabeshe nta groupe nimwe nga mu Burundi hembwa amafaranga menshi nka twebwe
okay akese aravuze ngo muri ihuriro biruka gusambuka ariko nawe twarabonye abi wawe bido
bengi
wetu babita gute nawe yarakoze
apana bawe tu bande nande nande
naho byaremeze gute muri wa kalaye oya jeunesse muri ebura
Varipe kwanza frangabo. So aba comedy. Ndiko ndishinga aba comedy.
Natapigana tuliwandi.
Sawa. Yagiye atabarice, magiye atabarice.
Yego, barize. Babati bana nipigia tubana nambia. Turipishe onjo baba yetu mucyafi, mucya makomedi apa Burundi. Ngo akese ratu. Kandi urabizwe kwa shase kunkore.
Nabi office ya bifira kuba kwa boss, avana ba journalist.
Ngiravuge abakunzi ba urukundo TV News wa Karachi. Abakunzi ba Wakalai TV n'abakunzi ba Magic Channel TV ndibaza abakunzi ba Wakalai TV havuye mwizi televizio zibiriti ndibaza abandi bose mwarabonye ikiganiro nakoranye na timu ya wetu mwarabonye icatumye basambuka ba wetu ni basambutse ngo ni wakaka sambutse basambutse bo muribo hagati yabo kandi namamvuga ikindi kintu namamvuga ikindi kintu niyo ukoresha umukozi iwawe akakumenera parabrise ikiyo cumuduga ngo parabrise ikiyo parabrise umuduga parabrise umuduga ucuvuga uti wowe rero izi franga lazima zitafana nini
tutazikukata
zikata agasha mutata kujya kuombesha alafu unaona sema unajikusopa tena zingine franga
mugabo uyo nawo abari umubosi mubi kuko nimba ari umuntu mukorana neza urashobora bati jo uno musikore rya mbere reka ndamureke ukaraba kwanza agaciro
kandi nakubwira ikindi kintu ntushobora kuguma ukoresha umuntu atari kwara kwinjiriza
aha kandi cyo reka ha voila reka rero mvuge rero abako reka rero mvuge ha ahubwo nyene
ariko kandi baragenda nimuntu
uvuze ikintu cyiza uratse ikintu dufa twebwe n'ababosi mu Burundi reka rero tukivuze ikintu gituma ama groupe menshi cyane ababosi mu Burundi ko umubosi mu Burundi murumvikana eh wagira hit ukaronka par exemple Samirka wati voila mama Vemirka voila mama mugabo namenye yuko ari giye bishika ugasanga ugagize shiti gatoya par exemple asoye season nikunzwe uraronse deka 1k urumva acashaka acha yibagira yuko bigeze kumwinjiriza acashaka kukwirukana kubera iki kandi yantake uti utibuka neza ati yari geze kuba hit
nurenda kubaze nkubu unye wewe na ciza
yego
ubyanye wa maso
urudi yego
mwoshwana
yego
hama ciza kavuga ati ibintu birimwo sami kimuzo subira nuko mpamagara umubosi wanyu umwanya uri baza kuyogira iki
okay uyo mwanya umubosi wacu kintu cy'ambere cyakora nimba ari televizio imwe arashaka kucyambwira ati ciza rondera ikipe yawe uzura kora du posting aho sami rondera ikipe yawe uzura kora u posting
none abakunzi ba Kalaye TV sivyo nyene je nagize narababwiye wewe taracyari muri waka nega ntava muri waka
wetu
inge ndacyari ko ndabi no si je ndana bo rabizi nuzenye nuzenye pipiro ari muri waka me wetu amazi giye kirekire cyane atari ko arakora ndavuga yuko ntarava muri waka ko jewe ntacho arigera ambwira kandi najya ari hari igikogo twa turimwo muri no minsi nyene hezo urumva acha video shooting iwanje nasho gushutinga ejo urwa byo rero naravuze ati ntimugende mwumvirize ivyo ku yandi mashene ndaza ari ubushene buhuza nimba bamukubita uduhera were ucuvuga ku nyo cyo kubera baronka amazi
urabatuse
twe eh urukura byumwe
uramutuse wetu ah aramutuse na wetu ngo bamukubita uduhera ah, uramutuse. Uranuciya, uratuse abakomeje vema.
Muga mwahinduye, twako tuvuga
ivyama.
Yo rega turi muri filme ni vyose.
Uravuze ngo amazi gihe kinini yadakora wetu. Sevi. Si nimba byukuri ari filme mubeshije. Ari abayeho gute. Umazi amazi gihe kinini adakora. Uramuhemba ntaza ariko arakora.
Ce tu subi limo? Limo muri mukiga ne utkwa kodi. Kwa naravuzi neza ya ni habu ravuzi abindati. Ewan boss. Juu nda kinyi nda vuzi bunifu. Mambia choke ugurua ni mikashia. Rukwa vuzi muri choge tu rukuto rakoran. Mukiga ne limo.
Ahembwa kuri rimikashi cyangwa ahembwa kukwezi hageze.
Oye cyo yose guhemba ni nkandi umuntu akubwiye ati nafite probleme.
Urugo avuga muri kino gihe ntagashahararo.
Oye muri kino gihe vraiment.
Yaracyoresha.
Nta musharararo. Yaracyoresha. Murumva igituma amafilme adatera imbere?
Nuzeye.
Nico.
Nico.
Muri waka tubifata uko.
Ego kandi amafilme niyo mpamvu adatera imbere. Aratera imbere. Oya natera imbere.
Uri kuramukandamiza. Muri kano kanya bayeho gute.
Waka light ndakubwira waka light. Sinzoza gufata amafaranga bidondo yinjije uje kuyawe wewe none wewe na uri
kukuri
ah ah na wewe nakubwiye ngome kwa oya
hinge kare yavuga ngo reka ema bro avuge
ayo yango bano mnavyenge ubukorwa yo kusubira
oya hinge ngo kare na muri shuti
ngo rukura uravyumva avuga ni wewe rero atacu uyinjije egalke Winjije naho nubwo ntoyaguha mwebwe muvuga none mbo basi ngujima kamera sikabi byuma rako muraba nice sky ari kigana rigaragira avuga ati ngo sinahenda
ni giki cyamukuye muri waka light
nice sky twarabiyaze bien
uti yarageze ko mpindura umujournalist
yagombye gukorera
TV zibiri
namubwira kino cyo kintu n'igishoboka televiziyo nyine ni mwira ko kugukura umutima ibyo dushobora gute nda rero ukorera iyo cyangwa ngo rero kuko nice sky muri waka ndiyemwa ngo umushara ku kwezi me winjije ngahe turaho kusafaje
urabazi kibazo cyanyu matangi muri waka
ninge kwanza kibazo ninge kwanza cyo kibazo sawa urukura vyumva amafaranga nice nko je namanda ndabivuga naraya muhaye hasigara amafaranga ka hanti ni rwa vyumva rero ivyo bindi mu rugo ninge landre yaregeza agira ikiganiro avuga ati ngo ni sinahembwa muri waka ngo barafite
idini muri waka
munizo bintu muvuga mu ndimi kura
nze we wetu yarakoze video ziri kuri channel ya waka gushika no kugira zira mbe muri kino gihe ninzo baziko zirinziza amafaranga ku buryo yoronka ko na make
ibyo onye ni byo nina navuze nti uri kwa byumva
wabuze ko umuntu
aye ni pourcentage ya
kandi cyo gikogo yakoze n'ubukira cyane
ibiza nawe kinziza umbiriza rero rero nakata tubishe Sasa ni hivi, ni hivi. Mimi nafanya hesabu. Kama mtu mwenye akili, ndio, humu unari muri business. Kuko iyo uri ku biashara, hari ibintu utaravye, urashye kubandana. Uriko vyumva. Sasa wiye, umenomba vene, nimekutumia. Kesho umenomba 10,000 nimekutumia. Kesho umenomba nini nimekutumia. Juzi ni 500, 700, 1000. Na wabwira ati video zwa yuna na seka 2 ziri njizi. Meje we live the pants. Konsuma se maje kugira
icyo nico gituma nico gituma rero nico gituma filme zwacu zidatera imbere niyo mpamvu ari kiganiro nakoze ahantu ndavuga ati aba ba boss bari mu Burundi ugasanga umu boss erga ni problem boss wenyine uzosanga nawe nyene ikonjala uko nanifata ikonjala anaitwa yitwa yuko ari mu boss nawe nyene afite inzara nake singa ni inzara njara ukurumva nakandi kazafise pare example nukuvuga njara nukuvuga ngo azoraba nimba winjije 50,000 aharura ati moba ndamuhemba ya kamera yiwanje kiniki agacashaka gutwara 40,000 wowe ngo upigwe 10,000 uzotera imbere gute njara mugabo uvise umubosa avuga ati jo umupeti ngoma ndamuteza imbere kurumva ndamuteza imbere nayiwanje wo mu mufuko ndayashireho kugira ndabe kuyotera imbere niwanje azotera imbere mugabo nkaba bosi niwo mvuravuze ati abosi baba ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi banjara kama unyu mujya mu peti yaratangiye kugira hiti hama ngo filime zotera imbere gute
ubu aho ni ubwenge bwawe bugarukira mu naho biguhora ubwenge bwawe bugarukira
oya
yahinge kwanza turiko turayaza
ati aho nanjara uko njara ati tuvuga isuku uko njara uko njara niko nanjara
vraiment niko nanjara
sasa kama uko nanjara uranda tumikisha abantu tutabamba nini
sasa nikikupatia wewe lakini ndio wanasema ndio akili yako pia inaisha
oh ya vrema bakunzi niyo mpamvu filimi itateri imbere
bari kila mtu si jeo si mjuri kwifatarira ubu naba boss turageje naba boss
naba boss aba journaliste mbere abafana abarundi reka ndabashimira abarundi big up musigaye mukundi ivyi wacu
yego ni wakoresha sam boss wa Rukundo TV kwandi utangure kuri uyu views ya akuna sasa subiri tuko tunaenda views ni 20 50 200 bitu kama hivyo sasa uyu ni wishinga kumuhemba desami ukaza kuraba icyo yinjize mu nyuma y'ukwezi hakuna ukwezi kwa kabiri ni umwaka
anajara
karahera 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 reka tuwandanye tuwandanye
inyarwanda karahera Rukundo TV hinge
iyo yo Magic TV irateka
Rukundo TV zinjiza amafaranga
irinjiza
kwita views
laza nyamaza
kwita views bitandukanye ni
urashaka
yakorera
na yego
uri kurabaza
muri cinema muri cinema twe twa turakora kandi turaronka views
hinge sawa hinge 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 Rukundo TV rero uje kuraba mu mwaka amafaranga uzoba muhembe ni 2,400,000 atana 50 million jiji iyo ni kazi gani ni eske urumva kusubiye neza
ni mu kazi karaheze akazi kakaba karaheze
Burundi honyene kugira honyene ari nige bisaba yuko utara unapana michoreyo juba kupitisha sinema yako
icyo ni choreyo ni michoro
wewe wakazi ma wacumvise sawa icyo ni cambere urukurumva cyakabiri nacho firme ni bukubwa mbere ma 2017 tukizidandaza twafuma basi tugira iki ransuma officiel ubutegura ransuma officiel hamagara abantu nubwo gira kuri demiri bazokubwira ati tuzoza tutakuya akuna basi kuyi
none ni batabikunda ugomba kubazana
urukurumva eh
ba ibintu byawe batabikunze ugomba kubazana ku ngufu cyanje ni kuri YouTube ugomba kuntegekana bikintu cyawe ntagikunze uri kwa support eh usinipiga uri kwa support
turabe turabe tugire conclusion ko yako umwanya umwanya
gatatu nacyo twagurisha ku masede
akobwa karafise
ubwenge eh urukurumva amasede mugabo ubu nta masede agihari kandi namafusha urasora filme wowe washize kuri YouTube mu minota ari nabandi bantu batuma dusubira inyuma je ndabavuga abantu guruza amapage kuri Facebook amapage za nakigenda wasore comedy wawe tap mu minota 2 no kuri page yewe ban partage 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 urukurumva nukuvuga wari kuri YouTube basi kuko YouTube basi mi uri basi nubwo igohemba $1 ugasanga umuntu yamaze kwibona kuri Facebook kuri YouTube kandi ntajako urukurumva abo bantu abandi nawo abantu ba ma studio make aba ma studio acayishira kuri studio agacagenda kuidandaza wowe nuguzo telefone umuntu ati bite naso filme nshashe ndayikuza nuringurire ngo wapi nzogenda kuri studio bazoma kuri sensor urukurumva nukuvuga bica bitumiki bica bituma
uravye iyaja kwiraba kuri YouTube ntihari gukoresha sensor yose
vuhala se comme ça nuko urukurumva ikindi nacho twovuga ngo burya na leta nayo twagomba tuyisaba ikintu hamwe leta par exemple yovuga ati uno munsi ngoma fata amamega ya YouTube na Facebook na WhatsApp cyangwa akavuga cyo ke Facebook reka ngire 5000 kujya kuntu bara babigira babihindure YouTube bacyo bayigira kuma
ntabwo uciriyemo mu bindi bihugu niko nuko bimeze
eh ni cyane niko
ravuga ahubwo ushizemo amamega ushiramo
kuri nivyo najya ndiko ndasaba leta urukurumva barabikuntu bo vugana n'aya mashira hamwe bagiremwo byose kujya kuntu dufata ati nimba ushirezemo amamega muri telefone yiwawe uronka uburenganzira bwo kujya kuri YouTube kuri Facebook kuri WhatsApp uraba ama views tuzokubita maintenant turateye isoni views 10,000 desa truasa wanka urabe ko tuzorira inzara kandi uraba aba boss mwe bwa aba boss nimba mudutuka ati nitwinjiza amafaranga ni kubera icyo kibazo twe turakora turandika filme tukiyumvira tukajya kuri tele tugakora namwe munatafaidika na bierewa lakini ni icyo kibazo leta izorabe igikorere ko kabisa urabe ama views tuzora dukubita uraone kama tutakuwa na madolari uone kama sinza kuwa na kutumia kwangu na kula nyama
asante sana Minus
yeah.
Una la kuongea labda kwa kumalizia malizia mimi kwa sababu nitko head
nabonye umwanya kandi murabizi ko tukoze umwanya munini kandi ico kibazo nkizova mu induru twagisanzwe ko tuzogisiga ku mugabo aho gukora
oya tuzogerageza
gerageza yanu kunyene mugabo
kandi musuve nga ugendura be filme
ama commentaire nshiga ndabona wakala TV vraiment ngo ajengwa isubije kugiheni kini kini misubiza kugiha ubwo ndazi vy'abantu bagira gute
bakunda
ndazi vy'abantu bakunda niyo mpamvu zobona mu kiganiro ndiko ndavuruga no muntu mugashi kuvuga ngo mpamvuruga umutipe hariho filme nigeze kubona abatipe bari ko birukanza umukobwa bari ko baramwirukanza bagira bamufate ku ngufu uyu acira mufata ngo agiye kumufasha hama bukeye uwo mutipe nawe acirukana umukobwa nawe nyine arashaka bijya nyine uri ko yabyumva ijya filme yaratumye umutipe ndamukunda tro cyane kandi mvuga ati uyu mutipe afise kazoza karenze niyo mpamvu nimba wumva twaci muri jya ndirimbo banditse kujya sikugutuka oya uri kwavyo bari kwavuga nivyo na minusi yavuze ko award yari kuyihande gasore uruko yavyumva yaratravaye cyane ne nawe nuko urabagaze wewe hajyanye urafise urafise ikintu umusumba gasore kandi kinini cyane uruko yabibona uragifise vraiment ico n'ikintu dashobora kugira gute kwirengagiza kuko no ma commentaire nagenda abona ibintu nagenda akora bya comedy cyangwa bya bawetu bya bige nyine bya gasore nagenda postinga benshi baguma bavuga bati reka twigire kuri rukundo
TV kuri Sami
uruko yavyumva bisigura ko ino hari ikintu kiriyo cyiza
cyiza sana
cyiza rero nukuraba ingorane tumanze twisuzume twese twese twisuzume abandi wowe pato wa wa rukundo TV ntuzo kwiruka no muzika
hawa wa niko musarishirize
iyi TV ni shasha wa rega nawe
narafutse
Sauf vendredi, nous aurons cura, pas tout.